Usuhlupheka isikhathi eside, abangani bakulahlile, anibhekani nomndeni wakho, usuhlala ugula, indlala ibangulaka, kungani ungavela uthwale? Babu Dokotela, kuneyithwale eyisheshayo, eyingenabungozi, eyifaka nemali endlini. Mushayele ucingo njengamanje, 063-689-8922, noma 066-254-0452. Babu Dokotela, uyindlondlo kwezokulapha.
Siyabingelela ubingelelo baba udokotela baba wesizwe ubaba ujabulile namhlanje ngivakashelwe umelaphi wendabuko ambeza ukuthi ubaba uSinama usendaweni yaseBhalitho isigodlo esikhulu sakhe sise endaweni yaseStenga esinye sisendaweni yaseMampondweni eBizana baba inamba yakho kubufakazi ukuthi ithi 0764668035 esibili enye ithi 0742391936 sizocela ukuthi mkhulu ubingelela abantu.
Okay, siyabulisa kakhulu kubantu umhlaba wonke, sibulise kubaba udokotela, siyaphila thina kwaSinama kakhulu futhi.
Mkhulu, wenhlonipho nesizotha, siyajabula ukuthi ukwazile ukuthi uphumele namhlanje. Okwenza ukuthi ube nesigodlo emampondweni, uhlangana nabantu bamampondo.
Hayi, mkhulu ukuthi impondo, ngilimpondo mina.
Asinamama mpondo. Baya uthatha upondo bajikele kwazo kodwa randa. Mkhulu, sifuna ukuthi sike sithinte izinto zokwelapha.
Yebo, okay.
Uthi uphethe upondo lokufaka imali endlini, umuntu umethe ufuna into ezomlethela emandleni, kunophondo akufuza alilande.
Iya mkhulu, kunophondo ekufuza ukuthi alilande, noma kuluphondo olujule kakhulu kakhulu ngendlela yesimangaliso. Ngoba liyaphoqa ukuthi kube khona izinto, but ukuningi ningakhuluma uma sefika umuntu noma uma eselifuna, lithanda ukujula kakhulu khona.
Okay. Thola inkukhu yemali yomuntu onetavern noma onebusiness. Le nkukhu wenza njani umuntu? Inkukhu yakhe ukwenza kanjani le nkukhu? Impundulo yini lento kehle?
Le nkukhu mkhulu iphenduka ibe impundulo. Ngoba iyavuswa, iyahamba iyovuselwa entabeni la kunamathuna abantu abafanga ingozi. Iyona ke banamandla kakhulu umkhulu ukusebenza ukusetyenziswa abantu abafele impini ekuthenene baphenduke babe yinyinto. Le nkukhu ifika isetyenzwe entabeni bese ishiywa khonapho futhi entabeni ayidliwa. Uyoyifica ke manje seyivuka endlini phakathi, uyayibona futhi mase ifika ekhaya noma imani inyamalala nje.
Thola lo muthi uvuse umuntu wakini, nikhulume umlomo nomlomo. Lo muntu uvuka kuyisipoki lethweni, uvuka kuyini?
Uvuka khehla kuyisipoki ngendlela osukubona ngayo. Ubona kuyisipoki but kusuke kuwumuntu ngoba ngesikhathi amathambo akhe phansi komhlaba. Wena usuke somvusile ngokomoya. Uyafika kuwena nikhulume nje kuba sikhuluma nje kanje baba udokotela.
Ukuthakatha lokho? Ingakubamba ukuthakatha ini lokho? Yini ukuthakatha yini mkhulu?
Mkhulu, yinto ecesha kufana nokuthakatha. Ngoba mobanja uyenza ngempela ngempela ubalo bathakathini. Into embi.
Thenga isuitcase elivalwa ngezinombolo sikwakhele umcebo wemali engena esuitcaseini. Yibe elinjani usuke sefana nenombolo mkhulu?
Yho, lelo suitcase kehla, isuitcase kunama suitcase but umuntu ungamchaza.
Oh, lavala inombolo kanje.
Avala ngenombolo kanje
lama suitcase. Ngoba khona elivala ngokhiye.
Yes, livalwe inombolo. Kodwa manje umuntu mangimenzela lento ufuna libhilwe lihambe liyohlala emgedeni wami ole phansi kwamatshe Eastern Cape liyami liyohlala khona isikhathe ngobe ngimkalele sona. Kuzothi ke emveni kwalokho mase lilanda kunento obingaphakathi kulelo suitcase, iyona ezomlethela umcebo ugcwalise.
Lapha abantu baphile. Khuluma mkhulu.
Mkhulu, uma sikhuluma ngokulapha abantu baphile sithi kubanakho sesiphatha izinto eziserious kakhulu. Abantu bayitshena ukuthi umuthi awusekho ukulapha. Kanti abantu bayagula badinga ukwelashwa. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu kunabantu abafile kakhulu emhlabeni, abanye bebula ukuthi ba default amaphilisi laba wadla ama HIV. So bafa abantu ngenxa yokuthi thina sikuvezi lokho, siyabasiza abantu ezinkingeni ezifana lezo. Ukulapha nje siyabelapha abantu izifo nezifo.
Thwalisa umuntu ngenkanyamba.
Yeah. Ukuthwalisa umuntu kekhehla ngenkanyamba kuyinto eserious ngendlela yesimanga. Ngoba kuneyimfihlo zakhona, kunamakhodi akhona. Leyo nto leyo ifana nani angazi ngayibeka kanjani, ifana nento engathi ingelosi ethile ekufuneka uyamukele umoya wayo uphile kuwena bese iyasebenza.
Qinisa imoto ngonodoli noma ngesithombe, yini le mkhulu oyichaza?
lokukhulu ukuthi kuvuswa into baye bathi le eSwazini ngikhohle bayibiza ngani but kunento eyenziwayo ekhandwa ebanezizeko phakathi umhlobo oluthile zizeko
yini izenzeko izenza
izinzeko
izinzeko
mkhulu
benze izinzo
izinzeko mkhulu imithi yokuthwebula
okay.
So ifike ithwebule imimoya yabantu abafisa kwezinto embi ba end up labo bantu labo bejikelana bebulalana baze basho ukuthi no imoto besoyitshontsha bekunje bekunja untshontshelwa nje umunalonto
hlanyisa umuntu ngomuthi
izinto ezinkulu ke lezo khehla ukuhlanyisa umuntu ngomuthi ngoba kusuke kunesimo esuka siphoqo ukuthi makube kuyenzeka lokho akusiyona into evele manje yenzeke nje kodwa khona into eyenzeke
thwalisa umuntu ngobucebo baphakade obungapheli
Hey mkhulu into nayo leyo esisebenza emkhathini wasesibeni ngo12 ebusuku kunemfihlo yakho uthenga imbuzi nje ezimbini sihambe siyokwenzela iyabiza ke kakhulu ufuna umuntu okhokhayo leyo nto leyo uma kungenjalo uyakwazi ukuthi ke ubaba usinama yamukele into efana nomuzi nemoto uma unginikeza but into enkulu kakhulu le ngoba kufuneka mangikwenzela ngenhliziyo yami yonke nginike isikhathi kuze ikwenze lokho okufunayo uba rich kakhulu
buyisa umuntu wakho noma umuntu wakini owabhumukayo
Lokho ke mkhulu siyababuyisa abantu sisebenzisa amabutho sisebenzisa futhi namangcwaba sisebenzise futhi nezikhafulu iphephetho zinike indlela zokwenza kuya ngokuthi lo muntu wabhungukile uhambe kanjani noma into yakhe yokugqoka ikhona noma ayikho kodwa imimoya iyasebenza ukwenza lokho
Vusa isipoke ethuneni sekukhwele. Xayiba. Kuba sikulwe. Kuba ukufanele ukuthi vusa isipoke ethuneni sikhwele.
Ngikhona yaye sewinkinga enkulu kakhulu ke no man uyazivusa isipoke ethuneni singakhweli
sikulwele
sikulwele
hoyile lobhale kahle
ya siyakulwela mkhulu isipoki ngendlela eziningi siyagada futhi sihamba nawe siyakuvikela ngayonke indlela asifune into iningi futhi sidla phudla khona kodwa hayi ebafazini ngoba akuyona into ukuthiwa iyaqhanyelwa iyavukelwa yinto nje esebenza kuwena uma uhamba indlela engekho right ikhuluma kuwena njengezizwe lento ikuvikela ikutshela ukuthi le ndlela ungabisayihamba uma futhi kukhona phe ulahlekelwa khona izimali mhlambi uyahamba uyokhipha imali noma le million uyothenga umsebenzi othile noma wenzani iyakwazi lento kunotice ukuthi lokho kwenza kusekho right uzolahlekelwa ebusuku yafika nje ikhulume nawe njengomuntu nasemini futhi yakukontrola njengomuntu ongathi unebutho lokulalela lokuzwa njengabantu bahlolayo isipoki leso sesivuse sabekwa kuwena kehla
Babu Dokotela, Babu Sizwe, Babu Jabulela, umfana muhle ngathi kehle nomlungu. 0764668035 0742391936. Babu Dokotela namhlanje unenyanga usinami. Hey mkhulu, ngibuke qala. Uyakhumbula wathini kimi? Angikhohlwa Johnny yaphesheya. Awusayikhulumi lo nto.
Kehla lamakhehla no mani. Abantu basebaphesheya ingakumba abantu base France. Nabantu base UK ngocela bathi ungibekezelela ngoba bengisesebhizi ngabantu laba suka eGermany labantu basuka eGermany eGermany azikho indaba yempuzi ayikho indaba yenkukhu impangela nenkukhu ezibomvu zokuthwalisa so ngiye ngathi ke mabafike manje bengidila ngabo nje bakhona
iphela
hayi no labantu basuka le abafikele eStanga ngoba bafike izinto zabo sezihleliwe bafikele eBalito omkhulu ngibasizele eBalito babhuke nje la ema hotel aseBalito bafika kumina ngibasebenze ngisesebhizi ngabo nje and bengocela abantu bakude like ko France nako UK kungaba kuhle ukuthi umuntu ayithumele imali kuze sikwazi ukuthi ngifike sengiphethe umsebenzi sengiwenze mina ngapha ngoba ngeke ngikwazi ukuloko ngifika ngihlaba nisenza yonke into le so yilokho nje bengicela kubantu bathumelele imali imali abale ko France umuntu ashinde
oh imithi meeting imbuzo ihlabela imbuzo
iphumswane iphumswane ngikhiphe inyongo ngenze yonke into into yakhe ngiyibhile ngifike nayo isilungile yes ngoba ngeke nikwazi ukwenzela lena lokho ingakho laba se German ba decide ukuthi bazofika
nquma ose France njengamanje okuzwayo FA thathe isinqumo sokuyizela yena uthini
kuhle kakhulu ngangijabulisa lokho ukuthi labo bayifikele emkhulu ngoba kuhle ukuthi umuntu azofika esigodlweni afikele ebhalitho esigodlweni lesebhalitho labantu bafika neyinkinga ezinjalo ngeke ngithande ukuthi sibe sesigodlweni esikhulu ebhalitho apho kufihlakele khona private not ukuthi abantu abasuka kude sibathathe sibabeke endaweni engena noma ubani yazwayo noma ubani
cool sibonga kakhulu bonga babu dokotela babu isizwe babu ujabulele siyathobeka
siyabonga
Amanda, the high power, Archangel Raziel. Amanda Makulu. Mlaleli, esimene sakho, sokuthola umsebenzi, sebhizinisi, sezezimali. Angithi usunawo umdodzi wemali, uthathe ugeze ngawo. And command Archangel Raziel power. Konke lokhu ukwenza ngo-11 ebusuku, ubone amandla kamoya e-Archangel Raziel. Esebenzelana nomdodzi wemali. Sithinde ku 063-689-8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdodzi wemali namandla ka-Archangel Raziel.